maalum katika maisha yake.
Apostle Paul says you are no longer slaves.
Mtumishi Paulo anasema nyinyi si watumwa tena.
But you are sons and daughters.
Lakini ni wana na binti.
In the heavenly kingdom.
Katika ufalme wa mbinguni.
In Jesus Christ.
Ndani ya Yesu Kristo.
All of you.